Y'all already know
I didn't really bend the lil. Oh, didn't really bend that lama. Sakuma konwela nani. Oh, didn't you mandal inside.
I think in the old gym Nabele kandiri panda. Dino tembele edwa. Banja singari pense. In everything I put you first. Mandi daddy tabe ola tandi banga curse. Adani yanga please jaja bless. Jaja bless. See my dada rulo.
Takuima bajulu ndi ku challenger. Ngati Yesu amandiko ndanga ndi salenta. Kuyesa kundichinga koma madzi alemba kumbali kunyoza pamaso ngati achibalebwa. Ndendiopenda, ndendinyumwecha. Changa ndi changa nomatha anga ndilandenda. Holo mavuta kule banji ndi madeka. Ndimadziwa kuti sindili ndeka. Ndendimango Peter B. Kuyesa kupeka zinkhani koma fans osanditsika B. Banga ichi ndi chisomo, sakulisa mukema da. Zobangila na sanje ndizalema da. Ndizayawe sosa ndipanga plema da. Pamavuto wasago kufuna fema da. What a shame da.
Andi kwila benzanje.